Boga yangwa micheta kuya Megalo wala Mwesh, what's up for me? Wabami wafoto for me Ebwana chichuwa ya dami Mwye babami Mwesh, what's up for me? Wabami wafoto for me Ebwana chichuwa ya dami Mwye babami
What's up for me? Baba, me, what's up, don't feel me? Hey, boy,